Cheers!
Cheers!
Me contei, querido. Tudo música?
Oh, yeah.
We're serious.
Okay, okay, we can be serious.
I'm serious.
Serious. Coucou, salut la famille. Bienvenue encore sur ma chaîne. Moi, c'est Ritza aka Classic.
No.
Yeah. Donc, I'm back. Après, moi, il y a mon nini, il y a un hadza. On n'a pas le tirigua. On n'a pas le tirigua, bec. On n'a pas le tirigua, bec. On n'a pas le tirigua. I was so busy. You know, life. So, on a aussi, j'ai des invités. Tu sais, la dernière invite. Regarde, on va te faire un bégéré. Tu me caouches. Regarde, t'as un bégéré, couli. Ok, ni edition, ni action, comme ça, nous sommes ici, mon gars, nous sommes service, nous sommes invités. J'ai l'honneur, mon yamari, mon bac, mon zay, déjà qu'il y a le cas.
Yeah.
Nous sommes les gars qui vous guérir.
Salut, moi c'est Fafa Fanny. Yeah, I'm a good
bitch. C'est ma meilleure amie aussi. My best friend, yes. Donc, crew, recruit, ok, ok, on va faire un one.
Y'a pas de convincing à tout
Donc, Darlene, hello.
Hello, Anidada, Darlene, Valencia, comme elle, mais. Muroka,
Musangwa.
Musangwa, que?
Ikiroumi. Hello. Hello. Are you okay? Yeah, donc on a aussi tu fais ces topics du chaque coup gagné là quoi. Mais tu es beaucoup plus bien, je me garde pas beaucoup quoi. Quand même. Kin. Ni topic ça n'a qu'un jour que tu la boga, tu boga ni il y a dans la vie normale, mais les sociétés y a acho, mais les sociétés y a balundi et puis morundi chane chane. So, nous c'est tout chapitre pour que tu bouges David opinion d'âge. Je te dis on verra ni qui couille quoi hindouka et puis encore tous les mois du week-end tu fais à Calvin à Cavache ou quoi tu parles cheese to the weekend. Ah tu veux weekend mais ni n'aiche la tangents whatever. We move whatever ham encore une fois. Imbere ko tangura gira subscribe. Je ne sais pas si tu as subscribe à côté. Cliquez sur la
cloche.
La cloche de notification. La cloche de notification pour que à chaque fois que j'ai des vidéos, je vous trouve un message.
Aga Kenge.
Aga Kenge. Yeah, exactly.
Yeah,
et y'a des carrés de tango.
Ok.
On a fait un peu de gars, c'est quoi la.
C'est quoi la topic?
La topic! Topic, mon kilo de dégoût.
Et attends.
Ah, y'a challenge!
Topic, il y a un jour où vous voyez quoi?
Ok.
Topic, mon kilo. Et qui nous kiri. Qui gagne, quoi? Et qui. Is it necessary to get married after pregnancy?
Yeah.
Yeah.
Or because you got pregnant.
You can
is this necessary to
commemorate? Yeah, that was the right one.
Yeah. Mm-hmm. Donc si c'est vraiment nécessaire de se marier parce que t'es tombée enceinte.
Yeah.
Your topic chapter is Nimba 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 Vikenewe donc kugira mariage. Mubishitse yo ndakubuze neza kisiga. Mubishitse gatwarinda.
Mhm.
Yeah. Donc gatwarinda. Mu type mwe mukunda risanzwe ubya je sais pas ça.
Yeah, oui, boyfriend.
Si c'est vrai, nimba ari ibish nimba bikeno yuko mucho mugira mariage on kubera gusa twahinda.
Yeah, en fait do so forcer kuba marié kubera yuko ubaye ubaye pregnant.
So on va commencer ta greke. Français.
Yo, that's my name too.
Okay, Fafa.
Si ni baza yuko biri necessaire mugabo ibiravana
yeah
ibiravana nahantu uri n'ubuzima ubayemo
yeah
ya kubera yuko umva turabizi c'est notre culture
yeah
et hari ibintu bigoranye murabizi ko twese i Burundi utwahinda ça c'est difficile cyane cyane ko avyeyi ego tabize mugaho kuri jewe numva bitari necessaire ntibi necessaire kubera yuko donc naho uyumvira yuko okay you can do that for the parents mugabo nimba ushaka kuvyikorera wowe n'umwana wawe c'est bon yuko u getting a marriage no muntu mwari musanze mwarabipanze na safa
mwari mumaze kubivuga ko
To manage your family, I know it's hard.
No, what was it you call Ushaka Kubigira? Quera your parents? Really okay.
That is not fair to you. Genuinely mm-hmm. fair to you.
Exactly.
Kubera, it's not your parents, but your marriage, actually, it's you who is gonna suffer and your kid.
Exactly. Amen to that?
Exactly. Yeah, Jewe Daura, thank you. Now you know Gira, if I didn't plan it with my partner,
yeah,
planning it, that's fine.
Yeah, I know. Mm-hmm. So. And you, Jerry, okay, Jerry, your opinion, I agree to that. We agree with Fafa, but your opinion, don't it show well, will you feel? Because that will be born. Maje ko icyo fafavuze
ikamaye no
oh yes no it's not necessary kubera ko ko fafavuze at the end of the day your marriage ugiye kwinjiramo nta muzi uzoga ndo winjiranye uwinjiranye c'est toi nuko fafavuze ni mu bebe et puis ni mugabo mugiye kwa mariage so Cindy, okay, at all, we have to go to the house. No. No.
What
is plan? Yeah. We have to go to the house. We have to go to
the
house. And then we have to go to the culture. We have to go to the house. Voilà, we have to go to the house. We have to go to the house. We have to go to the house.
avant. Kuko Dieu nous dit mariage je vois en kuko mariage il est OK.
Ni kinogikomeye.
Kuko opinions kuri mariage dans de différents chaque quoi. Tuvuge ni symbole c'est de comme qui dit unity imbere y'Imana.
Yeah. Nabantu.
So mariage ma chaque gamme ni na ma chaque data civile mon na mugaheza biga. Et puis na binde dai bikena gusanzura sho guhereza ngaho ontenze gut.
Yeah. Ah ti ba na genzi bawe. Hey, na munwa zokuba na munwa zokuba. That's you.
Ba jewe icyo ndavuga ko
imbere yuko ndavuga naragize red sweat twavuze amacha tagira post kuri Instagram. So amanuza ya menshi na amareponse menshi na bamose c'était no radio no and yo hari wanditswe ngo never ever like you period hama donc hari tuna fashe ziri nabonye reponse ziri neja kuzi sharinga ni simvuga izina anonyme. Donc, hari wanditse ngo no, ngo your marriage won't last. Iyo ni erreur ikunze kuba cyane. Donc mu Burundi. Yeah. Hama ngo undi nawe yanditse ngo kuba pregnant we got love. Egal. Ah yanditse ga cyane ni
aha, it's not equal ahubwo.
Ah, isigura ni ah, yeah, kuba pregnant ni bisigura yuko ari hariyo love rapium. Kuko kuri mariage urarahira ko umukunda kandi uzokwama umukunda.
That was deep.
Yeah. Nayo kunjiye ne yishuye byakwe. Ndambye yavuze ngo kuba pregnant ni si ni bisigura yuko umukunda cyangwa.
Oh yeah.
Angaha na cye nimvira. Yeah, hariyo mana one night stand.
Yeah.
None
the body calls.
Yeah,
the show up vamo pregnancy.
Ego. Oh, the chili gram, my face, a show of tuma. Utwarind. Can the moon with a show of tuma over first and go get a marriage on Quera twine?
Yeah,
that's it. Jim Dapsa against a man, the shop of Dashiki room. So, you will have I understand if they're in deep dive on this episode. We play. Kubaho nyene uru
the life of being married.
Yeah,
en fait, ntamushiriye. Umva ikuri byo vuze uko je ndavyumva. Aba abanuze bavyi bacu umengo ni gihano baguhaye.
Yeah. Exactly.
Yenda umwindu
kuno bimeze. It seems you umenga ni gihano baguhaye. Okay, we impre kubyara. Donc niba iyo ndawayitwariye iki genda rero nibindi byose ubigire mu
bwaki biragusha
but niyumvira ati okay wiyumvire life of being married ubuzima bwo kuba uretse ama responsibility kwanza umuntu aba gushize mwo ukiri mutonya ni iki urabibona nibintu ba kuri jewe ni no vraiment ni no
ariko kuri de France y'abapaho ndibaza ko bamwe bashobora kuba biyumvira ati ofite umukobwa wanje yabyaye azo subira kuronka umutipe cyangwa umuhungu asubira kumukunda kwa
mugabo n'umwana
mugabo
ni ya nuzenye
ya mentalite
ya mentalite
ya kera
basha turi muri 21e siècle quand même.
Of course birashobora kugorana bashobora
Ego ikindi nacho ababyeyi bacu vraiment sorry but it's selfish siko nagate
ona
uramwatse honor mu bantu
mugani yumvire le bonheur de you
de son enfant
ego from hakachatse ikindi kintu viol Tu vas dire mon acoute, tu vas violer mon acoute, donc, au moment où tu es là, 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 tu es
That's terrible.
Can she kandu sanga ali type mu familier?
Yeah.
Kenshi yeah.
Kuri meze yabyerekana ko kenshi aba amaviola bari muntu muri
familier. Donc ali benyera.
Ntibabibone ni binasoke ko yakuvyoye urumva toute la famille. Donc barabavuga urumva ni bitabaho. So wewe uri victime. En plus, murugo victime bawe
bakudaribwa
souffre, tu dois souffrir.
Ubane na de ni wanaku bavita gute mu
numufenda.
Yeah. Aza kufata gute. Itabiyo de. Na aza shaka kufata gute muri muri yo donc mio maria vie de mariage ya ki ne.
Konye ni muwaminje
mutari. Non, nana respecte au goût.
Non, pas du tout.
Yo, il faut au goût.
Caring too much, even about the band who have won. Who could have a millionaire needs in bere, a job, a grand band, mother who won.
A passable one, nobody could quite a day. Women in a shop of guts. Quite a point, it was good, eh? To get to the Yuko.
Now they are going to talk.
Go, but I'm going to get a bassy, can a million half wood. Utayimbiriti okay nigiki jewe uzimagara donc jewe numva yuko
shaka
gushaka ka ikindi nacho ikindi mu mutwe hari umutwe bwa abakobwa gusaba gati oh est-ce que nzo bishobora cenyene ni umwana nzo shakurira umwana cenyene afite ubwabwo umuntu acagira sinzo umubyeyi mwiza ndimfasha umwana nirira cenyene n'umwana iki ya donc d'office abantu bari hafi ya bakubwira ati tu vas y arriver nzo bishobora urumva la vie continue n'iki urumva urasanga nyene nawe wemeye fabrice.
Guys, we gotta fight for that. We are stronger than that.
Amen.
Independence du shaka. Si you know ne, ubi koze, on va assumer. Responsabilité ya. Okay, I'm gonna do it. The shock will be so good and I'm gonna. You will get there. Yeah.
With Jesus. Amen. If your mind says, this blessing, I'm gonna keep it, everything will work out.
Yeah.
I can manage that we see Django. Maybe I just suffer, Mugao. If you believe, I don't know.
Everything happens, everything happens for a reason.
Nibagiye
Nensha kuha shout out kumune yasutsa abantu babiri. Donc quoi muri Suède?
Yes, can da
ya murundi asuka kandi asuka neza kandi umuhungu urabitse bahungu kubasuka neza. So
aragira na Madrid
arakata imishatsi nta donc yos. So ndashako ama coordonnées yiwe donc yiwe muri description. Ukene kumukontakta uzo mukontakta ushaka gusuka ubaye le 13 biramara
cyane abari Gothenburg ababa hafi
mugashara afite namwe kubasanga aho muri muravugana. Umwana mwiza trop
wafise dreads zapfuye en tout cas.
Ok, mais qui est ubuzima bushasha arabiba korera.
That's miracle. Support him.
So ndashira ko amanuze ama contact here yose mu description. Yes.
Hama mwebwe ntibitse kubibaza batugire ico bashobora kuba biyumvira kuri
ya bien sûr
watwaye inda ukaba uvuga ati jewe I feel like I can't do this. So Jenny Gikinshak, ukumva ko umwana uta umva kudashaka kumurera kubera tavi ndasaje mutubwire umwe safse opinion yiwe no offense sibyo. Donc kuri abortion muyumvira kwiki umva ko umuntu yo kwa avorta canke itse nono kuri mwebwe kwa avorta nta byonzi mugabo
ya me bien sûr ama vie amari amavi abortion ni sigura ngo kubera ngo juste ngo uba wagize komonte gihe twako turavuga
what why in before
yeah
like dog before the marriage
ego uri na marié washa muri marié et
there some people who do that yeah
there some people who do that urumva inutse utateguye ico kintu cyaje cyo nyere ukonye cyo gasanga ufise nka bebe ko umwaka cyangwa meza ngabe gacubishe ubaye da hari bintu nyene
cyangwa sanga umwana ufise mwavyeye umwana agwaye je yo kanda yinde mwavyeye umwana agwaye donc umufise ubwo bakunze shaka kuza agwaye gucyo onye mukaca mumukuramo osi. So ibintu byose
amahara ama situation ngora maka uvuguti vraiment
iyo
kuri jo sinda gutahura kwa urumva tuvuge mwe ka imuntu umwana agize ngorane n'umubebe gusanga aragwara Jean aba docteur bakabwira ati sha tugwe ni advice yacu
nuko mwarindira cyane ngi
yeah how should we invest none the selfish if I'm gonna continue with this pregnancy bambiye like muga Jean nuko ayibuze ni opinion y'umuntu wowe umva yuko you live in hell no sense preacher you live to God.
Thank you ko urumana
afite ama question
senye afise 15 ans sivyo afise 15 ans murabizi muri mu Burundi hari habana benshi usanga baba nko ku onkle ni iki bash biramushiki arabe pregnant afise nka 15 ans ndabasabye mumbwire uwo mwana ntaho bonye yo kwa avorta canke yo ibyara ubuzima bwiwe buzobubuhe bamuhanuye kuya avorta. Est-ce que je onye hariyo ibantu uvuga ati sha avortement je sindi pour mugabo hariho ka uvuga ati sha life yanje ndayitwara muri hell or urumva ndacuze ndakwanda
cyo turakeneye amavuta turakeneye tuvyumve ibi ni donc ni experience z'abantu tushobora kuba tuzi kandi bibaho. So turakeneye opinion zanyu mutubwire
tell us
tuganire muri commentaire maybe tuzogaruka hama tubivuge ko anko twabonye ama commentaire kandi babivuga kandi tuba tuko turafuta
babo gute bright to tabu ni bade
bright to tabu ego tubwibintu tubiganire faut en parler
niho rubera bibaho
faut en parler faut pas kuja ngaho nta story kuja basha uwo badushaka kuvuga ati
babarundi
madame nasi
wasanze abarundi ko tabwibye abarundi n'abantu Ok,
la dernière question est c'est d'avance comme les babies. So, n'écrire le mot on a eu quoi? Chou hindu, kapuri chou kino, muri société age. Surtout, moi, j'ai vache, non, muri société. Quoi là, nous avons dit quoi? Une belle copine, une famille société, ni muri, ma famille, babi qui est hindu.
Yes.
Individual, then the community.
Yes.
Of course. So, nige kimwe bats je ko abyeyi nuko bo kwimvira bonheur de l'enfant avant everything.
Exactly.
Ibaza egera genre umwana waze byo byashikiye ubyimvira kwiki.
Yes.
Kandi birashoboka kuba atanyisha ofisi kuba bari muri shoke muri iyo ariyo bikiba. Give it time. Ni byiza kuvuga nuza advice ku babyeyi mama afite ama advice ya ari top mugabo Jean Atout de kwimvira yuko ubuzima butari ubwi wawe ni ubuzima bw'umwana wawe actually muri online so
yambirira
uwo nyine umwana wawe Jean
umwana wawe
eh yumvire ndashaka amabamba y'umwana avant everything.
Yeah.
That's fine.
I agree.
I agree with her too.
I agree with her too. So arabere ibyo amurungitsemo kandi ababyeyi baradze urugo barubayemo
voilà
uko
ehe
bibanjabayemo actually bamwifuriza ivyo bintu akingana uko angana so ababyeyi bacu nukuri muri mwabo ni video
hewe
We are going there. Near to gender. But just to let you know, I agree with both. Quoi, mon gars, je vais vous dire, Je ne sais pas si c'est nécessaire. Donc, Kuko, la société change je ou ndi muntu Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Reke kwiyumvira la society donc la communauté la baba abandi bose non hama abandi bantu ni mureke kwitaba ibintu bitabaraba
please
yeah period
no
agenda ku getting married. That's her or him. Uno, mind your business. That's her.
Don't judge.
Wewe ufise umwana ugiye kujeje ngo ngenge wa mwana wanaka ko hewe uretse yuko ngo yatwaye ugakandi ngagumbagira mariage ngo cyangwa yase ngo yase yuko abana n'uje mugabo ngo ngumviriza he ngo zovyarira iwabo est ibo uri kuravuga ivyo bintu uretse ko umwana wawe hagiye ushaka kumushikira
ama society nayo nibafashe ibaho utwo dushinge
Fafa!
Hamna kibazo baba married hageze kandi n'abantu bakunda
kibazo bacavuga ngo baba batumye ngo bagende kubikora
ega barabikora nubwo mutwubima kandi rero babikora bikaca bizana consequences mu nyu nta kuntu babikora bitazana consequences ni biri better than that
so that's so true.
Let's not talk only. Nyamara ikintu umuntu ashobora kubwira kuri ibyo byo kuzana
udushinge cyangwa
ibintu nk'ibyo
dore ama pipilere
Okay, guys, thank you to everyone. Merci à Fafa.
Thank you guys.
Et Darlene aussi.
Thank you.
And I'm back again. Unagarute. Bon, nagarute. Mais elle est là, elle est 2 weeks. 3 weeks only. Yeah, sometimes on a pas de nez.
But she's back.
Strong.
Strong.
Merci pour ta pirava et encore une fois n'oubliez pas de s'abonner, liker, commenter. Moi j'ai une pirava. Il y a des problèmes là maintenant.
Yep.
Mixed up. Ok, aimez et commentez. So subscribe, share and like.
Comment surtout
and share et puis on se revoit la
prochaine fois.
Bisous.
See you next time.
Bisous. Bye bye.